Naji thaha de lamme bamse thaha, thongya ke hohu eti banna bolati.